Yazi la ma tithe awahlangani kahle. Konke ngabalance la. Ubani lona ngimkhohlwayo man osebenzayo lapha yena esontweni. Hayi uMalibongwe usiyasebenza. Hayi madoda, usethula ke naye usethethula umfana useqhubishile ake ngemthinta.
Hello?
Ele Nkosi kama Malibongwe.
Awu mfundisi wami, sekuze kuyophela inyanga impela ungakaze ungikhulumise.
Hayi lutho, ani wena phela seloku ngakushiya nje ezandleni zomlungu ke manje usungekhohle wawusangase.
Cha mfundisi hlambuluka nje usho ukuthi ungifanele ngoba la sekuphela inyanga.
Hayi ke, Malibongwe, yabona manje ngithatha kanje ngcono vele ngilivaleke lolu cingo. Manje uyivala mina le phone.
Hayi vale mfundisi. Hayi ngamanje uyivala impela.
Mana we Malibongwe awusho mfana mkhamba kanjani kodwa emsebenzini uyaphila umpapadisi.
Mbabadisi ubani futhi lo mfundisi
ikhohlwa ke kuzomazi mfana wami ngicela ukwazi phela lapho ukuthi kodwa emsebenzini imuni lo nowenza wagcina ungasho kanti abantu phela bayafisa ukwazi mfana wami usebenza emsebenzini imuni lapho
hayi phela mfundisi njengobuza lo msindo nje ngisebenza ema trucking
oh awukahle yini phela manje mase edomisa ngathi ena umshini ogunda
awu kugondwani futhi manje
ugondotshani
hayi mfundisi kanti ufuna uhlekisa ngami la
oh hayi okay kunento lapha engididayo mfana wami ngithe masengibheka lapha emabhukwini ami mangithi ngibheka igama lakho kulolu hlu lwabantu angithi kunabantu lapha ena esontweni ababusisa uNkulunkulu ngemsebenzi
yeah
yes and then when uNkulunkulu ke eseqala ukuba reward then they give back to the Lord uyayikhumbula intshumalo yami ethi ena you are blessed to be a blessing
oh yes
ay come on so ke manje mangithi ngiyakubheka kulolu hlu mfana wami angiboni ecishe wangishaya uThixo ecishe wangishaya uNkulunkulu ena ephela ngenza iphutha lapha into zakho mfana wami usakwazi nokuzamukela phela mangakufaka ngala
Hawu ngizohlulwa yini ukwamukela izinto zami manje mfundisi.
Sizithi ngeke wamukela izinto zakho phela nawe kungekho kudedelayo.
Hayi kanti mfundisi makwezami nje zoze yifike kumnikazi.
Hayi mina akusho ziphika izinto.
Izinto zami mfundisi zona kanye lezo khuluma ngazo.
Eh phela ngisho zona izinto zizinto zini lezo.
Angazi phela mfundisi wena okhuluma
ngini. Ngikhulumelani phela ngoba wazi.
Oh hayi sengithuleke.
Hayi Malibongwe. Hayi. Eh mana ke.
Eh mfundisi ngiphendule. Eh? Emsebenzini izinto ayihambi kahle kuyabheda
nje. Awu ufika nje.
Impela mfundisi ngifika nje sithi ngumkhuleko la uyabona lana mfundisi kufuneka umkhuleko namandla
into bangifuna siqhubeke mfana wami niholileke kodwa
cha mfundisi ngani ngisachaza la
manje sokhulekelani futhi ningaholi ngoba phela manje kuyafana seqandi besikhulekile nangahola futhi manje sisenzani bo
ha mfundisi ngani sona sizathu leso senza ngicela umkhuleko phela
kulungile mfana wami athi angikukhulekele sisheshe dluleni kule nto le
bengisacela ukukhuleke mina
ukukhulekelani wena ke manje ngoba phela wena odinga umkhuleko lana kahle hle mfana wami ngokubeka izandla lana
cha ukuthi ngiphuma kwi fasting mfundisi
ayilungile ithandazi thandazi sama libongo ay
oh come on god oh come on god who are you now who are you god give me your salary give me your wait
yabona malibongo amen ay malibongo uyazi uthini mfana wami phezu kwazo zonke izinto Bengacabanga ukuthi ngeze ngifike kuleli point lokuthi ngocela manje ukuthi ufike lapha kwami sizolungisa something and lapha kuma prayers akho.
Cha mfundisi besaqedela ukudla nje.
Ngithi fika kwami, maphume emsebenzini fika kwami Malibongwe sikhuluma indaba yemthandazo yakho mfana mkhulu konke engahambi kahle.
Kanti yini wrong ngoba ngiyathandaza.
Eh nephela uzofika lapha yena sixoxe wena leyo nani ngiyasho.
Ay mina ngibona lutho nje
wrong. Fika kwami. Yazi mfana kamahlase ngilila nabukani balasola basola nje ushaya umuntu ngesakhile. Yini manje kodwa lo mfana ngezwe manje. Ah, Nkosi.